jamming here, GoPro. I'm losing your stuff. Nasema hiyo winch itengeneze uruse niyo stuff ndio wewe ah niwe kwafume. Eh sawa sawa, hiyo iko sawa.